Mr. Prodigy. But you need to money my pisans and you are. Mabomana. Nabi wa kumori wa lumba siwani. Baha kika wa tabikao.
Naisha kweli tinyangu. Masikini wa kumori. Waroha bonti juhatu. Hahuta pili maisha.
Mubarini wapote yao Kavati alama yao